Mwana mulenzi Edilisa Msuza Edi Kenzo Tata Amaro ne Maya CEO Big Talent Academy. Omusajja ono yongera okulaga nti he is the biggest product in Uganda as usual.